mwa mwitwa bande
nitwa Shadrack Imani nkaba mba mu kinama quartier bubanza ama nkaba ndi umwana umwe mu bana bakuriye kwa mama Dimanche ariwe Christine Ntahe kubata muzi mwizina bumva gusa mama Dimanche yitwa Christine Ntahe
Ego, association bon geste uyumvise cyo kintu ukivuga kwiki umvike
association bon geste ndayumvise numva umugenzi w'abana niyo ntego ya mbere kuba umugenzi w'abana naho utobafise byinshi byo kubaha me ujya bugenzi no kubereka urukundo birashobora kuhindura ubuzima bwabo nabo bakanezeko
ego Shadrack twashaka tukubaze kuri parcours wagize ya igihe wari mwibarabara wahuye na mama Dimanche nigiki utazokwibagira
ico ntazokwibagira nuko ubuzima mfise ubu nubwo ndiko ndagerako bufise fondation yo kuba narahuye na mama Dimanche yo kuba narageze muri bon geste nanje kuko yatabivyo sinzi aho nari kuba ndi cyangwa nari kuba ngeze petetre nari kuba ndi umunywaru mugi cyangwa iboregwa cyangwa umusuma cyangwa ibindi byose kuko uyu mwana amaze guheba amashure mu myaka mitoya acatangura kuja mu bindi byo hijyano hino kurondera ingena abaho kandi ugasanga akazi nta umwizera ngo amuha akazi cyangwa iki ugaca uja mu bindi bintu bishobora kukugirira nabi mu buzima bwawe so avenir yawe ikononekara nuko uvuga ikintu ntazokwibagira cyane nuko avenir ubu ndiko ndabona imbere yanje ndayikesha ko nahuye na bon geste kuko twahuye deja narahevye ishure nagiye mu ibarabara me irangarura mu murongo kandi wo kwiga ubu nkaba narahejeje amashuri ngira nige na universite urumva ivyo vyose umuntu ntashobora kuvyibagira kamera
yego cyane nanumvise témoignage yawe ni témoignage nziza cyane ishobora gukangura n'abantu benshi ariko numvise yuko hajya nta muntu yikwiza nigiki wosaba abantu bari kora kuraba bari mu mahanga kuko MMS TV irashika hose abantu barayiraba uzo igwa kwa kumva intaye iwawe juste gato ikugira abantu batahure muri mu majambo magufi cyane ushe kuvuga historia yawe ha mucu uvuga n'ikintu uvuga ati uwo bashoboye kumfasha ubunyene yomfasha iki n'icumbuze
bo murakoze cyane kuri iyo opportunité ndabashimira cyane iyi MMS TV kuko iyo umuntu umuhaye ijwi ryumvikana ahantu henshi akabona ubufasha bivanye na histoire yanje nari nabivuze avant yuko je nagiye kuja mu barabara ruko suko nari umuvyeyi yapfuye me nuko habaye separation y'abavyeyi banje haba umutwumvikano mu muryango hanyuma cha tubura ingene tubaho nisanga ndi mu ibarabara ubu aho ngeze nifuza kwiga me kwiga hasabwa ibintu byinshi bitandukanye nk'ubu ko nshaka gukurikirana informatique IT simfise ordinateur sinzoro ngene ndonka wifi cyangwa amamega sinzoro nka mwaye yo kuva muhira ngere ku ishuri twirigwayo urumva bisaba kuba ufise amafaranga yo kujya ni ibintu byinshi nk'ivyo ntarashikako hama nikindi kintu kubera yuko nifuza yuko nabandi bana bari nyuma yanje cyane cyane abari muri association bon geste ko nabone iterambere ryabo ryogenda ritera imbere kandi mu buryo bwose nakwifuza rero abantu ariko baratwumviriza bafise icyo bofasha mu vyiyumviro no mu nteguro nziza yo kugira ngo umwana wo mwibarabara ashobore gukora ugo rugendo rwo kuva mwibarabara akageraho yigirira umumaro akagirira umumaro nabandi mbetse n'igihugu ufise ico yofasha wese ari mu vyimviro ari mu buryo bufatika yogifasha ari mu ntegura ari muri projet cyangwa iki vyose yoterera iyo ntererano yiwe kugira ngo turabe ko hari ico hinduka mu buzima bwa bubana bose
Ego nashaka ndagusaba ikintu kimwe uvuge inimero iwawe ku buryo umuntu wese yoba yumva afise icyo ashobora gufasha kandi nkaba nsaba yuko umuntu wese ashobora gufasha nayo bafashije make na make abaho kuko akavuye ku mukunzi cyangwa ku muntu kabagake rero tubasaba yuko wo vuga inimero iwawe kandi muri interview nsabe yuko bazoyishira kukugira umuntu wese ashobore kugira icyo afasha afasha Shadrack ahagejeje uravye havuye n'ukuri arakwiye gufashwa
murakoze cyane inimero yanje ni please 257 niyo code y'u Burundi hanyuma 62 87 72 07 niyo nimero yanje nkoresha ngo telefone ngendanwa kandi iri no kuri WhatsApp umuntu wese afise ico yofasha arashobora kundonka kuri iyo nimero murakoze cyane
nagira ndo kubaza akabazo ka nyuma muri iyo parkour waciyemo nigiki kintu cyakugoye ukumva yuko wotukomoka
ikintu cangoye cyane ni ku vamwo ishavu n'inzigo nari mfise ishavu n'inzigo ku buryo ntashobora kuvuga n'abagenzi banje barantinya sinavuga ku ishuri sinavuga no mu quartier nama n'inzigo urumva nkumva ibintu byose no bikubita nigeze gukubita igifunsi ku nzu ndanababara ico kintu cyo shoke carangoye cyane kugira ngo ndaki managing ndakivemo ikintu cyaje kumfasha gati mwanyaje gatoya ikintu cyaje kumfasha nagiye muri groupe y'abantu bakina amareresi babana c'était en 2010 bakina amareresi hama rero uko nagiye rero nkina ayo mareresi ndi kumwe nabandi hamuka bakaguharore ukagenda imbere ugakina byaciye bimpa kugenda nibagira buke uwo mubabaro kandi nkaba nsaba kandi no ku bantu bose babishoboye gukrea utugroupe abana bahuriramwo mu mikino runaka itandukanye kenshi na kenshi birabafasha kugira ngo bibagire imibabaro yabo haramutse habaye organisation yo gukrea utugroupe n'ukuri vyofasha cyane ku bantu aho mwibarabara murakoze
murakoze cyane mu kumurumviriza MMS TV ikorera kuri YouTube turashaka rero tubashimire cyane Shadrack kaba twizeye yuko ako kamubateye abarundi eka n'abanyamahanga bashobora kuba bumva ikirundi kubagira icyo bosaba turasaba yuko abantu bose bari kubatwumviriza n'ukuri bagire action yo gufasha kuko iyo ufashije nico gituma avuga ati uzokora ikibi iciza cyaraheza murakoze cyane turabashimiye.